kua hinga te pou Māori o tira, te pou poronihia hoki o te hāhi mihingare a Amorangi Brown Turei. I roto ia ia kamu penesi o te 28, nōna e mā iti iti ana, a no muri mai o te pakanga, ka hono atu ia ki te hāhi, a neke atu i te 60 ōna e noho pononga ana ki ngā kupu a te ariki. Ko ia te pihopa o mua o te hāhi mihingare ki te Tai Rāwhiti, me te kaiarahi i te pihopatanga o Aotearoa. Nei rā tā Irena Smith, titiro ki te ao o Brown Turei i rungi i te mata o te whenua.
He pono ngā tūturu a te atua.
Kāre he tangata i tuatū iā koe e Browne, mo te pupuri i te hāhi mihingare, me o nā ahuatanga katoa.
I whānau mai a ati pihopa Brown Turei i o Pōtiki, i wa te kau mā rua o nā tau, ka mate nei.
Au ehu tirohia, arohei nei ho rā, whakae te ake au ki tau mapiri ai.
Kei te tangi tōna whānau, ona hapū, ona iwi, oroto o te Tai Rāwhiti, kaore hā, ona kālangalanga, oroto o Waiapu, tāetu hoki ki ona kālangalanga, oroto o te whānau Apanui.
Nā te whānau Turei o whangaparāua ia i whāngai, he Waititi tana pāpā ake, he Goldsmith tana māma ake.
Kua tohu noatu e ia, tōna whānau tanga mai, koere te mahi māna, he minita. Ko tōne ingoa, ko Brown Turei, he tuakana no tōna pāpā whāngai ia teki Turei. O te Brown Turei nei, he minita no te, no te pāriho hikurangi.
Ko te 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 kura e tua tune ki te mihi ki a koto.
I kuraina te pihopa o te Tai Rāwhiti ki te au te kareti, engari te pakarutanga mai o te pakanga tuarua o te ao, ka haere ia ki te rehita hei hoia mo te ope 28, kamu penesi. I tōna hokinga mai ka haere ia ki te kura o Hato Hone, ka whakarite hei minita i te tau 1950.
Kia koutou, ko tatu mai nei, i te heki o koutou leo, i o koutou wairua ki te rungarawa.
Is highly respected for his ability to relate to people across all races and cultures.
I tērā tau ka whakamānawa ia ki te tohu huanga, moana tākoha ki te hāhi mihinare. Ono te kaumā whitu ngā tau i roto ia i te hāhi, ko tana hiahia kia whakairi iana kākahu āti pihopa, pihopa hoki, a te pautū te rangi i tēnei tau.
Koia te tino karaitiana. I roto i ona whakaaro, i roto i ona kōroro, te tangitangi mai ki te tangitangi atu ki te tangata. Ahakoa i roto i te whare karakia, ahakoa i roto i te tiriti, ahakoa ki hea he rite ona whakaaro i ngā wā katoa.
A pōpō kakawea te taonga o te mate ki te marae atona hoa rangatira a mihi ki whāngara. Hei te tai te ka whakahokia ia ki tōna ukaipō ki roto o whangaparawa, tangihi ai. Irena Smith, Te Karere.